Mintiane mensoni chemwa kohini. Udrujani udruja bane me mahweni. Mumye nko bisa so kwahene. Nasoni mubia wanka. Simu wache made fwe bisa wadi kloti atumpane. Sewa panko to kloba atompentenso. Atompentenso ama bebe siya besi. Bebe siya besi ya media ya santemai. Amana dubro ni seni wani. Utimi tweni sawa sante hini su atenti ya kasei. Asemi ya kwa ye ni usem. Asemi ya kwa ye ni usem. Na ye kwa chasye seni ye nubi ati asye. Amana dubro ni amana suwada o. Adiwa fasan.
Ah, Nana, Nana ya santwa. Then come betona, ke be ya mite. Then come ya bema nana, come betone bedin.
Sir. Nana ya santwa ya swa rempa kwa dish ya krum krum krum. On a number never teach the juice on the business.
Nana, no fee in a better church.
Offer a manchim.
A manchim.
A dancia crew from a no one near manchim. Me ye chebby offenso, a juice on the business. Any as no phone caninina, a whole no mutri free. Nana, I ask and toy your baby dear to two cuckrua. And then ye say, oh, cuckoo, draw. What many peppy bribia? Saw your hope woe, saw your menu, and I saw none any. Ne fear, missy, ne cocoa, a to draw no baby.
Nana, before watch a woe. Na a dear no coffa, Nana yas and to a corn, a man, dear corn any marble so men soon.
Some a dick can't catch you, say. A fort man called by dear pens at it in any new nager. And snooko toko, ne snooko toko. Kuro biya remfi anwo masante kotoko ba biya tirifri kumase drum pofontwi ko wiya kokofu drum pofontwi san so ko wiya kumase ni ntiban so da mra ye num so biya ntwi edu
nana me pa cho wede chama semi ukaka na menti ase
unim se kotoko kokotoko awon fa dididi e
nana ene de meti ba ya meja me so ni ni menti mi na gofa na ka ba me keshire.
As a treat, I want to say. If it is to come from my parents, what my poor body, if any in Nunaja. A boy was said to Tunia McKessie, the comfortable pencil. A Santifunina, your befoa. Won't soon soon your befoa. As she said, Yako few. Tis Abrano, so be cock of fear. Oh, I can't hustle.
Why not come for cock on?
Oh, come for cock. Oh, pretty come for notchy, a notchy. No, any paco quinty. Said Todanam Penny Tresia. Nay, I can't send me near Percy a can with Bisha. Any a boss said in. Tis Abreno. So be a no foam, let Siesica ya. No, any paconi de Kuma, and a quenina. And so I was a cock or bump one. When you will be a man and tune the foot to Papa. Momo do ma fofra fofro na omo mrento asem be fra santeman
nana sadien sa santi aye wonde nana sa santi atompim pam ana sese
na fia nsen ka santi tompim pam akwose kokoro ne da no
debi abrofu ibampo no opekwan bi fa soso benya santeman nso anye ye
kopem bra twrobu anna ni nana prempe prisi kadwa ma ni din kuguo. Ye ni my dom. What to us and my ma? A profito one poor no.
If he's a brenocle. A profuia mass and to my, and when I am him would da. Should one out of us, I yes, I'm a breach ye. Oh, as anti ma'am.
A fee. A cause a cocoa, a bobo too.
I'm a mirror. Naso ni mu bia wonka se mu acha madefo abisa wa de kloti atumpa nai se opan koto kroba atompentenso ama bebesi abesi bebesi abesi amedianso atompentenso ama bebesi
e kwani bia ensan de yo wo ye obi e watwa na nopaye ni bedura nwumere na okwate ba na wotwa. I am the papa.
Come on.
Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Je ne sais pas si tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu
Et fille, il y a des gens qui sont là. send the paper to Santana. I'll be my walk, Ben. And so,
I'm so sad, drum any binadu. Or say, say, send poor becombe comno. No, no, if you had you. Now, Miss Wanda, your beba. I didn't mean calling him a bessie or be a deal with you. See, my old dead. You can't say it, then I won't see it. Oh, can't I? And also, Janet, cheese was honest.
Ah, Ama.
Nada.
Eh, no, nada, say.
And then, whatever you ain't found our opera. Men can't trust our plan as any of my women in a yen. And call on our heifer.
Eh, no, Mrs. Menimian, and who are Mubia? And the son comes to see that for my pray. I dare go call Master Mofia, oh my anchor. Oh, say a time when you were fear. And so, dear baby, and yard pa, and shakram. Wa shall none real memo. Say, then I'm a pan and I'm stolen, I'm dim and the tona.
Yeah, Chapra, Chassel. Ya plan a crab. The moon be by a baby. And a bay idea, cramma, the same between an ibasa. Into Yana come memo, or cope be dear, come to my mammy. I cook my son, the papa, tench, I'm happy.
Wow, better same sister that for my pray. Say our home, and so say, yeah, nothing could be no movie. And Cowbage now, what chairs or so, so I didn't pack them. They said they said they be the animal. Yeah, you bet I am only a small fear.
Amesewa inti ifa na kwada edi niti abo ma fa sese yi nipa ma kan tro se be ya de ma me eh me do amra me yemtiri hu ye ma me na enu akofi nu mantimi amedure kokuma se ya nam kwam obe hwen so kura na de ahoho na eh amesewa ei me se abo frai One that Mr. Jessup of Flower will be coming out of my woo every year. See,
hey, Endo, what's around me, Marty?
I'll go see.
Let me ask him now, Uncle, to a Casacasano, Percy.
Mr. Mohan, someone I'm good to America, you. Number drew Brebe and Mantamonke.
Oh, ye bedrian them record. Concontinent here, Quanso. Ye bedrian them record, let you see a swatch. A man quan ye betono. No swadder. Impon was so benign only a sin, say Unyai. Now, dear sir. Now, that's a boy, a dear betchy. That's a dear sir. That's a massa.
Now, when you are away, or con run on us, what I.
Hey, or cossing. Ye buy any what's nasty. A dear money about mouse would defeat the abo and a waco. And can I some dear, and quaint me. Me jiri se wa sori o fa no ho aba
abu aje pencha fa adwa bra ma ko fi ntina so mi sa na mane
abu ayin ku e na san tu wa o ba be si ojo premo no e wa e bi eja yo abu ayin ku e ya san tu wa o ba be si ojo premo no e wa e bi eja yo
Hey, no, me say. A free
bra mo koy ne nyina de besi ne no me sesa me nsu no guje mu ani
eh be den
ti mi hu ade kodie pote nti e wosi atumpa so ahoma che sa no
eh ogini ho kura
o nka sa afre ye de me ti bi mpeni nsa mache me kai anka me kai mi so mi yai na enu mu kokofu fufu o mere nto asemo ani ye de no nsu afre wa no de anka me nti asem fufu
ah eno ipa mi bonidi ni pa de obonidi ni wa ma de
a wa wu o
Nana din din na mo achi
yem
ko fi na ho
te sei ah o twedi ampom nana no sama fada ti asam fufuro bia na abu aje
en fe jwa na fa akunya bra mentena se
mentena se fa adwa bra no ama mi mi sen mi nam de asam tomato nko je se ya mi hu de menya me ho Bruna, he named the monk and be
yes, a woken.
Eh?
I could be.
Yes, I know, and I'm a drink, Janet.
Ah, oh, Brenny.
Why, what, Brenny?
Eh? Oh, won't try me, Tona.
Yeah, I'm not going to
come and try me. Oh, Brenny, your Brenny.
Messi, can any be an angular cloud? Ansa na benya da ajidi uti atusumye so no abrempa na mekura de meka abram be di ade foforo no sa brande na me ho de ne enye ni na yi amagoi
ah enu na sakane de na akokwakoko nim se na mri wa hwe na nsa benya ye di ehu
hwe na so de akwada na ade wa himpani no penso de na nya agro kora o na so sa brande ne ekuta me makoko odufo enye ni na yi ebinum de ehu de ehu akwasha apotofu sa abrofu ya se yi
Elu. Yen fa we nto nchen. Ne yen kan akwan so se munwi ansa.
Ah. Akwasi se de wunu nua munimu no no. Empani ne se. Akwan so sam denti na atentasi otunsuo ma na abu akawa wa befa koro. Mo na manam ne kwan so.
Ah, Kofi. Obi sabi o.
Oh, mu anon koy.
Ah, Elu. E kamia ye se be na otwini. Na otumfo odman kuma kirema. E ma ye ti wontumpan so se. Ohia ye nyina eda fiere ne twam no. Mo ma bra ye kron de. Na obi ntimi hu frena se. Se fadi ehu, no bi ntimi nkyre. Abre ko duro ho no. Odefo de to yanim se. Abrofo na manensa kan homa bi se opese otumfo de asantema be se won somase. Na oba asantema ho ban.
Kwaya dai. Ye ayam fi ehoma se wan se.
Eh.
Hio. Ya me yon sa asantema ni hwe sofo ana. Ana sa asantema nyam. Abufu sam ne se bi nkwase, asam se yane asomase emfa meto asantema. Was my for this arm and a bonnet by no. Let's say what didn't say sinny, and you're no sinny sardic. They said that you'd be no see a woman walk a baby more. Yes, a man off if you.
Eh, no. One who do a son cry. You call my boarder,
see. Ah, Mrs. Sanamoa, and go be home. Yes, so dear. Now, Miss Samson, some more say one say.
Oh, and now you're with the bizarre, eh? Or 2 4 the buffo catcher or buffo, and say. Uncle Sinu ran him say, I'm not the baton anymore. What?
What?
Eh?
What in his head? What in a swap press one answer? What any say?
And no sooner would turn on Tianza.
Ah, me now but throw us up for some year when you're day. Yenna sank me when I can make yasini. One who were bringing the papa called Shinny Pada Path, what to say? And my dear Santa Master, what to be one penny something?
No sooner would turn a tear or two for come and go see what we answer. Wouldn't say you'll be a hobby a boo of Franca.
Ah, what dear can I meet ye?
Ah, coffee of the sabby, Manuco. Two for canny paint, chill one, sir. Wahu se adamfo abrofo no peso ne asantema befa no odobia anim efiri se abra kokofu agona ene adonyefo ekeka ho na ntumi no defo ni nsa wo so na odwane ba won ho no enka ne yemu a kese se osande won ba no besiesi asem sa wesu di ankoba ne sa
dabi
wagi won bata won ho a wo bo won ho ban we ma won adwena won de befa asantema adamfo no ada ni fefe
afia ne dai yan fia ho mesu ase wo mu ase mebo a ene da won tiri so adwo Na me si akwase yi. Me si muaye be pote na anu nyuam de kwase wo mu a.
Enu, de so da bi sebi. Ye kwase wo mu se. Sebi, asantemanto osin wo bibia mu. Na basabasa bia nso si ye ntem. Na bibia nso ni ho e beton asanteman a ye timi twetwa ni ye ho. As bibia nso ni ho a asanteman ba bia suru. De de ho abehye wo mase. Empanyin se. Nkokoma wo mu nini no. Ye do mu hye kenten ase bo mu ho ban. Na nyoma bi te se asanteman. De de ho abehye sa putofo wi ase. Na se ye ne se.
Ye. Ejanom,
ma kasa mam koma ato me bua ato me yam me hu aba me na me se aka ne ne de na mo keken re se na mu kumi e
aka ne de se na e wa ade mo duani mu ye wo na so no mo ho
ni asia ye me a mu amu ni se san krofo ye no me mpiasem e na me mpiasem so so da e mo mo mi anka na yakopon so na bodi e do so hm ti wonu akwase buroni no akwakwa da ye no Nyansan sɛ mɛ bɛn ne tirim ne sɛ bɛn kwase asɛm ne frɛn ne ma asɛm ya ɔsoma me yɛde bɛse asante mɛ
ɛno me sɛ asɛm yi wo hwehwehwehwe mpo a na agya bɛhwɛ wo saa brɔfo yi sɛ anyɛ ne yɛntɔre wo ase a dabi na ɔbɛka so ɔpra asante nyina di
foa no mɔso kora da adɛn sɛ ɔsoro adeɛ bafo sɛ deɛ kora atekyedeɛ wɔ ntɔ bi
ɛ ne kasa twaa ne ne meka no ɔse ɛkyere wɔ ne yɛtɔre wo ase na dabi na wɔn saa de nipa foforɔ bi baa bibirim ha wo tu nsua dia santia ko manhu mpo na kampese wasabia no
sa mum dia flane ka no ne kwan so ano no sia de betwa ne kashire kashire ne de sesie etwa ne tin ye twa ne tin pra ko mfa so wo so sesie ne mu ani mu ya e fa wo ho adwana sa no ma besere pe enso nye sa da bi ye beton bi aboa bi nso no
ah na se wo kwan wo twa so ka so sesie ni panyina ono ani mse ne kra na odada
o dada na kra
Mese abra ni esori o jemu asi. Asemo na oba ahema no gusu a na nso wo kan. Mese musa ma esa oba meema. Mese be hu se.
Mese eno de. Na asema nko de beba de. Kanya anu bi.
Ahema no ho ya de. Mese ne de wanyini nti ama me nu ye ntem kwan ya wale. Aka ne ne de na nka akwase de biakwa ma me kokoma na de che.
Ne ho ye. Ono mpo no ose menchi a oma no. O defo so kra wa chema.
Ne je won so. Ye. Mese da mese wa hemfie ho. Mese wa me pane mrempo a menya. Ada mesiwo.
Ya na sɛ kwane nkomra ntamai.
Ah, na sɛ wede. Eh, ya ne nyane.
Ada ya hefa na mo sɛ kwane akɔ.
Oh, kwati sɛ minko gya ne nkɔ kya yɛre.
Yo, yɛ sɔsɔ mo sɔma me nkɔ me na kye ma mo.
Oh. Ɛno 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 yɛ hunu ntie.
Wede sɛ ba na nkɔ na
yɛ. Ah, kɔ kɔ kya na. Ah, hen kwane wɛ.
Eh, kofi bla wa ka me. Ye. Aka me. Wo nhwɛ. Wo nua. Da mfie mi nsa, bo sɔ mi nsia na kakra ni. Se na na hen kan na ntia nkan chen lo. Ye die ye netu nufo ni ewu.
Oh, enu.
Enu.
Na se we die nche. Ebi ni mpo nya mfie nan na echiri ansa.
Yo. Eh. Na da mse me mpa bedi ni.
Ah, de meka chiri ni. Wo ye.
Eh, ani mo nkwa mla na me wadam. Me ma na chen so.
Ya ne menso ni twemu akwa hinini. Oduja ni oduja ba na me ma hweni. Mo mi enko bi sa so kwa hene. Na so ni mu bia wonka. Simu wacha made fo bi sa wa de kloti atumpa nai. Sewo pankoto kloba atom pentenso ama bebesi. Bebesi amedia ya sa.
My lord, there are some chiefs from Ashanti waiting for you. What are they here for?
Well, after talking to them, they said they want to give us information about Asante.
Get them food and drink. I'll be there in a moment.
See, man, into am not. Say him. The pump pump to a. Or the bass into them. The pump your man kiss a kiss up a sober no something them. And after, the pump warm up. On person solve it here man do. And I just say. Yeah, the man say. I been say. young penny or more, and so. And see, hey, I beg, I say, yet the home is I'm not passing, and you're my nothing. I'm not going to buy a home by nothing. What be a woman that's many a sentiment? Yabuan,
that would be a catcher, I'm not say. Maybe a sentiment, it is say. To me, be a I'm not, or maybe I'm not. My I'm not to say. Yemiensa, ebisu taichi. Yena, yebabuano, yebabuano, to me do yebiano. Wait for me this so.
Yesaka,
swati. Mensuro. Yemiensa, etamuchi.
My love, what they are saying simply is that they want to be your informant, and that every secret and everything about the Ashantis, they are prepared to reveal them to you and let you know protection.
Wonderful.
Tell them thank you for your generous offer, and that for information on the Ashanti chiefs in Prempeh, I will grant them British protection.
Yes, my lord. And then I'm an answer for the massive. Now, the market now, I say.
Okay.
Now, social model. Bamu be a Munyan, or the mamma.
Yeah.
It's my bar on my transit.
Yes. Crachy, tea. What do I want to do? Say, say, Bumbo Chichi, you just have a catch or say, Dent Mua. Sasuna Sakuna was so at time. Also,
Thank you. Wano, Wakupata to Fama Dadia Capata, Wakupton Chato Tissu, Wakumaso Berman, Wakumso Dohin Cordoria, or Basia Brasil Colombo, or therefore Pemperson Penalu, now Peco. nyame tie mane nto odefo ne na ahima se ye ma wako aba afa ebie se wodefo eto nsa frenya yaba na ne ewo ho no yesre no na dama onfa nto yanim ema ye hu
wie nsuo buru nsuo piafo asashira se ne wahemfo hye no oso wo ma oduma nkoma chirema kasafa tumpanso mo waso te na so pem ote ya wa na so fise mpenfo se asemihia wo hoy ntutumo brade ye san se waso ya chirewo se anopo awie wo anasa na juo wo fra wo bebenti no ene na wo ho mo ha na mpenfo se sebe so bi afro so se chewa na chire se ntashu mu piche wa do wura ene obanso nya wade obedwa no wudo banchifo mo no wutua wonua ntina na wo ho ahemfo ha na fra wo fra wo mu ntura
wo futu fra futa cha frafu wo yiri fra basa cha koto dade o ma okeshiri ama asa kru koto tenten ajin chechereche ehun na bobrim opupuna wo ka fa wo betri so o ti prepese o kuma o ti pre ajin kwakobu na nanya wasini wo ndu akun kwakun safo ajin safo agu safo aso ashre papa se kwakwa so asa so brani e ja sha bam ne bepa nim de ja fri e papa chichi a o ti wa kroja wa kutwa so bepa so pro na tabu no bakon wo twa so kon ma so bepa na fri so si buta so makwaira What to do? 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 What to do?
What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? What to do? Na mane omne bebo omne se omko dura brochire ho no akonya kra no ya mo ombi antena so ena kampese ya ma wo mu nsa abusa wo mu kwan so afa wo mbeduru ya so so a akosi broni munu ya wodi kum se die benti no no wosi abrochire hima na mu waha na mi san no ho ade abofo ko abrochire hima ho na nsane na so so mi nkohwa asrafo otanchem ya ba ya de krata abrem se amna do broni sin de ne dua e memo nuja mo nim se menko amintim metena ha emoja ifi se aboa no de ne ntakra na ye ne kase ye enu nti na mema ye se twene so etu abofo se ye mefrɛ mu na mu nyina amomra na emoja no na nyɛ fefefe ndi mu ba ya na amane ye ho no
yo na nanom aban henem se di wate kokɔ so ese no wo se asomanfo osoma ma brochi ahima no ense aga na afi kura je amrado se ye mu nwa to to ne sa frem a amrado dwa no ti no frem na sebe mpenfo se se ye namba nu sum fidi a ye namba nu na ehwe nti wonu kwa ntem betra no bobo asem no ho ti wo frem a na ye amrado dwa bo nti e no frem
nananom asema wodefo de ato yanimi yasem bi a ni wisia ni biriye
pa pa
akoya sebe besepa ani koni na haban yatase no benyansafo asam no ne ba bi kireko ne ba bi nso ani nda ho ye ani nda ho ye enti enuanam sɛ mesrɛ mo e ka menko amadwene dia anka mo yen kantoa ye da bi sɛn yen kantoa
ho
yen kantoa hu hu
Nananom moma na nyansa nyakwakase ye ho yanka efri se abuta chikruo boy a obi atime antren so ahwe obi so anu nu no na mo nyina ani ho bi nananom mo mi esi twenisi ne so ni enchi otofo ni pa ni nyina nsie
na se oba na obeduru na asama ode bae no e se ye ne ne di atuo kan ye ne na kan frenchim
muntie nananom muntie asama wo kan na sa akwesikoko obeduru ha na asama ode ba ne ya asem papa afi na ne ye kojo atoa afi na ne ye kojo atoa
afi na ne ye kojo atoa
na ne ye sa kojo atoa
na ja be tase tase
tase kan hunu se odwene dwene no na dwendwira so odwene edua nya wo be wo no nananom yetu nasie yesese so wo me kantoa asa na kwaskoko wo be wirapia so ha
wenye tu ye kantoa bia
e wo sie kantoa ye be kantoa wo sie kantoa wo sie kantoa
abufu sem ba fo kan dan kranchi wada wo matie mento odefo me si ne buru na man hene ne yen na me de me ka da bia se abu ahuriye emo jam penitrim enti bra kwasi kwa kwa besi ye se ye me hye ne tumi di ase no man fa mi tranye de entira adanse man me na me dasa anteman ano me ni achimfo obohye me ni danchirafo obohye enti se bia ba me na mdi ka achikira ansa na otumfo mpo na daruma mamana so ate na kwasi broni eye pinedu pinedu ye me hye ne tumi ase no me hu se kwasi kwakọ aburo ni esuma benitrim enti me dia me kan se ebeye papa enke ene ne nkyirinkyiraka na so na nanu ma anya dwene ene sesi eda ho no wasu mfidi amna yi ehum ni ahan ni ahama no media metumi hu se kwasi broni adwene wa adwene ni nyina nea ekyira ne se opese otu ye so sa na media nya mesia ne se yan ye yakotokoma se biaburu se bempreduasa esa de ye nsuro ye ni nan kwasi nsuro mogya da enu nti nya mesia ne se nananam ne baye adwene dia na daru mebru yensi tupa so ne anchechire sa na kwasi broni ne ho bonsa
ne ho bonsa
na atia me nananom abrempone ade hye me ceremony die kasa kakra sabi empenisi ekro sasanko sanko hoyi woni pa bibiri bia nko hoda enso ye nyina yenim se ye ka ho twene ye se ho na esa
se ho na esa
obia nko kwasi broni adwene enso ye nim se eko no pe so ode ba na enso asante kotoko ma de ye nim kon ne enim adwane and so Miss Ramo says, say a queen, and who need for so say? Yanya, who bobby are? A woman see a bit macro, a dim quinum dear. Nancy Yamu P. Bashley Anqua. It's an anon, Miss Ramo said, Mummy, see a betrayer. I betray to two people. So when I betray you, I would do a cobayer. Who won the mere boar? To Miss Ramo, Mummy, see a betrayer. Mummy, see a betrayer.
None of you. Some men are kind of sano. Where are some assassins who won't betray? Who fit your sacasano? Na okasa me masopa na fe dia ne abuta yensi ani ewua ye bewi onye sa hene
ye sa hene
na wonim se kutikuriku ani tiriku kuta asika antwa etwa otia ye nya musa akonfo homa
ye nya ne kane
nya ne kane se
nya ne kane
nya ne kane se
na acha me me nya ho bru ti ba no to therefore se sabi mpani se sapampan kwa dabama ho na se ye twene mpani anwane a abafra so nsuro ya anchia bebi anchia kwasi bronia nananom obafe ya twene boafo yako a yebedi nkorem de ye mupi na we hrohro yankwa
se trase trase
wa bra so manfa so bi yanfa ma
no
if he say
trase
de nipa ana ye oman nananom ano si
yankwa yankwa nya de bia ho hia kra ase asanteman nananom yan trase ne yanka se yankwa ne yente kira asanteman no nyam enko to nchine mensu to nanana nananom se wo fata bema na fata na kuno na nyen sadwa ase sabi nananom nyankompa sa chiebo mofo mpante anhoma podie ntakra finti na makwa atemese yeche no no nyankopa ma osetu ne anochi so anhia kwa ntina nanom ye bekantoa ye bekantoa ye kantoa ye bekantoa ye bekantoa ye bekantoa ofo
ofo ofo ni ba be suwa ku
wachiame wachiame mancho me ma mema okodufo no mse sese mo chira mensem ama me hu se Santi kotoko moja na wo mumu. Sa. Mama mehu sai. Sa me to bimpa mo twene mo a, me twene dom. Me da masi pi, sa mo pese mo de mo nkwato wo ma santi man. Kotoko ni bi asade ano no. Ye nim ko na ye nim dwane. Na so. Pese ya sa kwa kra me pese me kade chemu ni sai. Sa bibi wo fi a. Ye nya nsi akwada sa pepe bidi ni nkwa habayire. Sa. Sa si ye dom so ate. Ya ti o sa. To dry was so unsunny. And no, see a betrayal, Cassidy, dear. me sia bo tire ye ntwa ne tin me na kwa chenchina emura ye tirim ye nsi ya no family we no so me nya bo tire ye nsi esa pa mu nsio ye nu bi ntwa opɛ efi sɛ ahyɔ mo nkɔmɔ esu shaya ta no wɔ sɛ de ɛyɛ na ye ɛna ɛkyɛ ye onsese bebe na ye ntira na nka fi sɛ ɔdɔma nkɔmɔ ba ade ehwani eno ne agyade besi ne hwan ne de kokoro motie awura wo sie kora pia hwetwa bɔpɔ da ɛne ntumu mi anya wo kyerɛ ye nyi ye ne asi akwa wɔn tɔ mo ano sabe mo ye ni ɔbakwasia bia chi e mo ye gye kyerɛ abɔnten so
ɔbia ɛkyame wano Achebe asuma achebe anya no. Wo na chido anada do so amu. Abi chabra kasu man ya won fata wo. Wo tetu wa bibi to so. Abi ti ato Thomas wo. E no de for prempe.
Achame. Tie. Ma mi penifuo ente. Se ene wo makasa ma me ho adwiri me. Mo mo me hu se odo tima akuku oduro nyansa. Ya wo himpeni se tu de chichira santuma no. E bia na wo mu. Mini mpefe se kunya ade a wosandeni ba bia suru efiri se ba bia akrabo ama akwabrane atempintin kwa ehwiase no eho na sandefo de akuru kotena nanso munka ehunu se enye nsem nyina na ade abufuro
bi
enu ntimu mie nsi abotre entwen amnado asem bia obeka akire no se si ya kentensina manya ade onura pen edomo ekuta mi eso ate Wo mu aya domu ina, wo mu di wo mu ntente akobɔ akwasi broni so wo mpoano a wo bɛ ne yakɔ.
Wo mu timi ye.
Men sisɛ sangrofo no nimku.
Kasatie.
Men sisɛ sangrofo no nimku sene ye. Nanso sabonte zo bɛyie bɛnya wa, na fie bɛyie ta akyire. Ɛno ntimu mie nsi abotrɛ. Ɛwɔ asɛm bia akwasi broni ɛbɛka akyire no. Sɛ mutimi ye ne amekan ya. Ɛbɛma wo mu abuye hufo. Ame yesu etimi anya kwan aboaboa ye hu ne akotwi akofa wo mu so akoyam wo mu so aburu
asem nyina no de pa asem nyina no de
pa o me akomye e chame se nananom de ose ebe yoyo no me mepese nanan mampon hene ebe gina nananom nyina nanam ase bibi a kire me se empo se akwasi buro ni de kokroboti ebe wura ye hunimu a ebe nya da age de ahwe one ne mre nto asem
ensa
I said, na yampiri nyina yanyapesmadi na moma santeman ho do a ahye yesu ntira
eh na mampon wo pese o kye se wo man ho do wo wo man ho do che krowura na
wo ya ye dwa dodo
eh wa ye dwa
wa ye dwa
ade na manu da samsume kana wo twa ma no ah ade na sabu pese o to so na pese manu ah empanifo nyo santeman ho do anke yeshi ha
dabi
anke yeshi ha mo mu hwan no ni santeman ho do Ebia na onu kofie du a waye ne ho adua buro ni si emfimfini na so won kan hunu se otumfo ena ya cheche kwobo so aye nyina cheche adekwobo no so wono na santeman ehye ne nsa ana ya ne dia menum ye ni nyina yehye na se etime me enye wo se ncheche so obesene ade so a Me mampo kontonchi amani amponchrefo nana. Mesra wotumfo antam kantam. Sase nipa ne bedru a menimi nuanu ma hiem ha. Ye ba ye ho kwa chinchina. Amuna yetrim asre ya no. Kosin se otumfo na ba ipuma kwem. Sa yampene ye fa kwa foforo so a yeto.
Pia.
Pia.
Nana Pempe, the Queen Mother, chiefs, and people of Asante, I am here on four serious charges against your king. Firstly, he has shown great disrespect against Her Majesty, the Queen of England, for her refusal of British protection. Secondly, your king has categorically refused to put an end the practice of human sacrifice. Thirdly, he has refused to construct the road from Kumasi to Prasu.
Silence!
And has greatly crippled trade transactions. Finally, and most important, he still has not paid the 5,000 ounces of gold installed in the Fomina Treaty. And has thus broken the sacred treaty. I, in my part, will temper justice with mercy. So if he will be prepared to submit to British rule, to stop human sacrifice, construct the Kumasi Prasso Road, and lastly pay the amount in the Fomenic Treaty, then he will rule his people forever, and I will have no trouble with him. I will pause and await his answer.
Nachami. Otunfo. Oba hima. Nananu mahimfo. Amana dosi. Nahaba obey. Nani brisempe ye. Osi. Or quite do an ambia or bobo tunfo. Us in Modican Nana Watso, a brooching him at ya. Do catch and there on fast sentiment and bashing up on us one pemwa. Otto Sabi. Os Nana. Emma Santifunia in the Pacuncum Bassa Bassa. Oko do a sentiment. Bessina, what does the communipa? Wunja.
Yawano,
I say Bassa. Nanambo Guadomano. One pie, quaint you, Massa Coprasso. Dam Quano, a Bessina, one pie. Na nya etwa to kwa krong chen kwa duni na ani sika bia na awo fomenan hyehyenu besin da na na ntua dem sika nti amana do se senana bohe no dia santeman abehye brun na ban se waje ndi pakum basa no wayi pras kwa no na ne kra wotue sika na awo fomenan hyehyenu da oni ne ni asem no dina hindi maman into a gym, why? Yes, and then I'll
say. Hey, I'm not a clutchy. I'm not a clutchy. See who I say. Till the beast is so no. Not till the beast what it. Catch a who I say. In your son, but if you didn't know what's no. And you can't, you know, no. Any haha. If you say, yeah, dear. I swung to any area. And once in a hidden penny, you can feel like a I got you, I want to see a better answer. Says Capua, where you are.
I'm not a crash. So for when you are, I'm going to pay you.
I'm not a crash. TMA will rant. Send me a transi ache. Adias. And to the quad you are bombing in Arno, Matty.
Silence!
Come here! Me walk out when I say. Say, Siano. Young Quatia Drumra, any high. Mini Penny, I'll be kind of home one puano. I do a mono mutino. Quamon, I mean, Vienny Quano. And to send a say. Say. Men saka mini pani nyina na e kina nko a kwa no beda mutro do ni atwaso mienu eye enipa kum no a woka ho asem no
ezion
won twen sai
na na se twen sai
enti sa we yeman mu hada ye yeman emu ye asomdwe man
ezion
empo so obi de awu wo man mu a me ne mpanifo se ensa so enipa kro no mu a ene ndisa de mrase enti ye yeman mu ha eya asumdwe man wono ba ye yakuno ana wa hun se yakunkum nipa edede da montre so enu nti won twen san ni atwaso bia mu eya sika no a wo ka ho asem mene nana hima adwene ho se metu sika no mu ahenum na afei dia ka no matete no kakrankakra ye se ensu otonzo e fomo ode
silence
come here bio mene nana hima eni mpanimfuo nyina ka ya adwene se
ezion
ye di asantiti egohye enyire nsibroni ne sumase
Anton, Otum for there. I'm another say. No, I can't now, Watsy. Watch now, Supreme. No mum scanners will go to any day. What's your son to Onji?
Hey, I'm not a cratchy. Sure, I say. Scanners one year, and if you're here. A grand watch if any scan, no job upon a soldier. I will for some walk on ya, on ya.
So on ye, no on ya.
Uncle Supple. Come from Polydi. And Untino, so who rasses the canoe is shot. Now 1 year,
as you.
Missy, oh,
silence.
My mission here was a peaceful one. But if you, the Asante Hene, stand before me, forgetting that I supervised your installment, and tell me that you cannot pay the money in the Fomena Treaty, then I'm taking you to the coast with me as my prisoner.
I'm an Odyssey. In the Habai, in Kayashanjima, Nesanana, etum Jananim, or catch any day, Scanon Tiadia, and only be behind there, or Bachelor Tumfo, at Nakompono, a Kusikawan.
God, arrest him.
Ya, 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 ya Anae, 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 anae